mabavuke.
Abalele
mabavuke. Abalele mabavuke. Abalele mabavuke. Abalele mabavuke. Abalele mabavuke. Uhambe
namaBlesser,
Bamthathile mama, Uhambe namaBlesser, Bamthathile mama,
Abalele Mabavuke. Uhambe namaBlesser, Bamthathile. Abalele mabavuke. Abalele mabavuke. Iyo ngiyo ngiyo ngiyo. Iyo amba. Abalele mabavuke. Abalele mabavuke. Iyo ngiyo ngiyo ngiyo. Iyo amba. Bamthathile mama, Bamthathile. Uhambe namaBlesser, Uhambe namaBlesser. Bamthathile mama, Bamthathile. Uhambe namaBlesser,
Uhambe namaBlesser.
Bamthathile mama, Bamthathile.
Abalele mabavuke.
Shiwe.
Abalele
mabavuke.
Hey, Sally! Hey!
Uhambe
namaBlesser.
Uhambe namaBlesser. Bamthathile mama, Bamthathile mama, tsholo go tsholo go
Oh,